habari gani? Nzuri sana. Wageni wakaribishwa Zanzibar. Hakuna matata.
Once you get young, she puts coconut.